ungela ka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni. Kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane. Kanti ke ungakhohlwa ukushaya usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba esizifakayo.
Asha, asha. Asha.
I'm going to go to the house.